Ahe, vo tsonga mhaka yena manya nga zidi kumisara swilungise subscribe ni ngombela ku subscribe se yi sukile Limpopo poison ya humesa ti 25 ta August se loko u rhota subscribe u ta kota ku kuma exclusive information ku sukusela mundoko kahle kahle wa mune ku ya mahlweni se ni ta mi nyika details to helela about ku Limpopo poison na tirhisa kwini questions ta ku fana na ku there was that other song I recorded with Dr. Joyce Roman. Yeah, rest in peace, Mambolele na vo Siskombo. Kuya ata umana ku press na ngano to mesa album na ku album ling ata umeli po poison in December ita umana ku what was the atmosphere a studio when they were recording this song and why did Ben Meng an atlela ndawo ka voice li amnga ta itola ya ka the sound na famba yona ka the babel. Then another thing, this is an advice I would like to give to Xongi Rhangani, ne? Sister ni feva ngopfu. That's why every time I have an opportunity to meet them, I never show it. I bula so swi nga ta bula. Mina I would use the hype Limpopo poison. Ku humesa album ya mina. Ma ni ta va damarela la. Damarela single ya wona la because langusi the line up ya Xongi. Swi endleka ku xingeliwi Rhangani but me I believe ku na risimu na rin'we leri tikomba ku tikondli ka Rhangani ni vula the line up hi mixomu un'wana ku kovetiwa vito leri mo ka ri fambelani ngopfu na risimu ku just swi va hi ku vanhu va swi tiva ku mi rhandza ngopfu swi huma ndleleni swa ku ta xingeliwa mani so the single ya Limpopo poison ya huma hi Friday I'm gonna give you my analysis na leswi ni nga because mina I'm very close with most of and the information leyi ni kuma nga jo Prince or Rhangani or hlawu anyone was part of the production ko va ku in a day ni vulavula na vanhu va fika 5 lava a va nga a va twa risimu and I had a chance ya ku twa a peak part of it and na timeline ya ku risimu ri master u rini ri ra endliwa rini ka jo hi na yini sweswo swi va kha swi humelela kha ni swi tiva that's why na prediction ya mina ya date it was accurate loko mo cheka video ta mina leti ni nga ti poster previously so ahe vo tsoma ka hina na boxa mhaka yo humesa hi ti 26 ta August then another album yi nga ku teni ya kulani nga xikombe na yona ni ta va kha ni mi tirhisa yona but this video a loko mi byela ku the single is now coming out has been scheduled and for sure mi ta yi twa sound ya rito ra Mahengani ku yi tlhelele ka sound that I used previously ahe vo tsonga ni va nyanga zi tikombisa swilungisa subscriber ku nga hendliwi swi ngo no pfuketa na tlhe ni post yin'wanyana futha namuntlha ni mi nyika context ya risimu ku ri vulavula yini xap xap subscribe.